African Tiger. Skiza ye.
Ameni bless bila sei, baraka zake baba zijawai ni delay. Ameni bless mimi sita go away, akini bless sana mimi sita go away. Ameni bless bila sei, baraka zake baba zijawai.